Kero tō o Porirua I te upoko o te ika ia ia nei. Ahakoa te kaha o te hau karapine atu ngā kainoho ki te whare whakamaumahara hōia ki te whakanui I te rā o ANZAC. Whai muri I ngā pēhitanga o ngā tau e rua kua mahue ake nei, ko te aronga matua, ko te whakakotahi a tinana. I haere hoki tō tātou tangata a te okewa McLean.
Takiri mai teata, takahiana te hoko whitu toa. E rau ai a mahara kia rātau ngā ika, kua riro.
E hei whakamau mahara, kia rātau ma. I haere ki era pakanga, e hinga ki te mura tahi. Kia rātau hoki, hoki mai.
Tōna rimarau tāngata I ka pahi atu ki te rā whakamahara ANZAC ki Porirua. A ko ngā mihingare te pā whakawairua.
Mai te mauri nuku marama mai te mauri rangi.
Me te ahakua roa, Jack Carr e kōkiri ana I ngā karakia ki Porirua, mōna heho no renui.
Ko tāku e he whakamaumaharatanga mō ngā hoia katoa. Kare mō aku whanaunga anake. Mō ngā hoia katoa, ngai Māori, ngai Pākehā. Mea atatau whanaunga no ngā mautere. I haere ki ngā pakanga o te ao.
Ao ngā ke te rā whakakitea ana te hapori whānui tamariki mai rangatahi mai kaumātua mai hoki. Mātua rā ko te iho matua o tēnei peka, he whāte kaumano tāraka hoki ki te hapori ia tau.
We've probably got close to 1,000 members, but we've only probably got 20% are returned in service, and the other 80 would be associate members, which they haven't been to war. But if you look around, the volunteers are most of the associates. So they all come together to support our veterans.
Haunga ngā whiu o te kōwheori I ngā tau kahipa, e mana ko nui ana a Kingston, kua hipa te ngaru nui o Urutā.
And then this year with Omicron, it's slowed it down again. But hopefully next year we get back to normality.
Ai, ko te aro nui, ko te whakakotahi mai te hapori whānui, he oi tērā hoki te aronga kia mautere a ngā whakatipu ki ngā kōrero tuku iho. Mō ANZAC.
Ko ngā hoia I hoki mai I te pakanga, kei te mate mate haere, kei te toru toru haere hake rātau, engari ka mautanu te whakaaro. Nui, no rātau tēnei rā, e kia mautanu tērā whakaaro ki ngā uri heka iho, kia kaua he warawara tēnei rā.
I te whitinga mai o te rā, tai noa ki tōna torengitanga, ka maumahara tonu tātou. Kia rātou, te okiwa McLean, te karere.